Hi, uKhabzela. Mhlawumbe lokhu yamamela radio, you can't find my voice anywhere. Thanks for the support, Perfect. Ngizobuya eshowini. Yeah, mlasho. Ngizotakela nda. Ngizophela nda.